Dumelang dumelang ke nna Thabo the bundle of joy Mokone sibudi kwano Lesedi FM. Re kana matsatsi a le shomela metse tsheletseng a gahlanong le tlhekefetso ya basadi le bana. Mme seno se bolela re go qala ka nna jalo ka motho wa ntate ho sireletsa basadi le bana. Nna le wena ha re be le ntsuleng jalo ka bontate, jalo ka baabuti, jalo ka bana ba bashanyana ho emisa le ho tsireletsa basadi kwa Afrika Borwa. Ha re re no to violence against women and children abuse.